Ndozvivhunza kuti ndini here Wandipa rudo runotapira uritsvigiri oooh kunge huchi ruri.